I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me.
Best music.
I love the
music.
Best music.
Best music. Oh, we'll freestyle these streets.
Alright, 24 minutes after 10, Lixal Kanegini Mascaule Zeke, Sio Kangela, Undoendo Le Tum, Mamukopoka, Quilia Italinga Pa, Indio Bangabasiam Fumana, Moleni Mamukopoka.
Moleni Castero, I hope ne Pila, Estudio.
Ah, Spilek Late, Singum Kabakabikabli Vinik, Upilanja, Mamukopoka.
I'm very well, thank you so much. Manisese ndibulisa ke nakubaphulaphuli be-VCR kwindawo ngendawo baphule kuluphulephule bekuzo. Ngolu suku loomama ndithemba into yobana nabo bazawuba nemini emnandi.
Well, enkosi kakhulu mama uQobhoka siyabulela. Well, namhlanje ke ulapha ngentlala isenzeka ke bangabomana usiza uzosifundisa ingakumbi kule nkqubo uMasakhane. Namhlanje ke sikhangela umcimbi sijonga ii-consequences uye-divorce ingakumbi ebantwaneni. Ndiyafuna ke ndikunika ithuba lokuba ngaba uyondlalele yonke le ngqoko yethu yanamhlanje.
Okay, thank you so much, Castero. Okokuqala nje baphulaphuli nawe nani basasazi into ebangela into yobana ndifikelele kule topic yobana makhe sithethe ngee-consequences ze-divorce ebantwaneni kukuphawula into yobana i-statistics sabantwana abaneproblem ezikolweni okanye abanee-challenges ezikolweni siyinyuka kakhulu day in day out. Eyona nto ke ndifumane ingumcelimngeni kakhulu whenever ndibane intervention ekumila kunje nabazali okanye nootishala baba bantwana ndiye ndifumanise into yobana abantwana abaninzi abathi go through ii-parents zabo ezithi go through i-divorce are automatically affected by i-divorce. Hence ke ndiye ndafilisha into yobana we need to talk about ii-consequences ze-divorce. Abantwana ke ootishala baye baba identifier because bebone ezi zinto zintathu pha ndiza kuzikhanganya. Okokuqala mosi umntana uyaziwa esikolweni baye bekade umntu onjani. Umntana ngoku lately uvele wa withdrawer, that is socially uvele wa withdrawer, le nto kuthiwa i-social withdrawal imaffectile ke into ye-divorce yabazali bakhe. One. Number two, i-attachment. I-most yabantwana Castero, abazali babo are going through i-divorce. Most ukhumbula into yobana abantwana bakhula kwi-family set up where there is umama, there is utata, kukhona abantwana. Class setting intle imnandi, kuvukwa kulungiswa kwenze yonke into, sasa belungiselelwe kwenziwe everything. Then now, boom, i-divorce iyafika. Khange siba considerishe abantwana as abazali into yobana iba affecta kanjani i-divorce. Thina sibe nento ethi sithi abatshatileyo. So iphelile into ebesidibanisa, so we might as well part ways. Forgetting into yobana we need to sit down nabantwana sibaxele into yobana guys, le nto ibisidibanisa notata okanye le nto ibisidibanisa nomama ayisasebenzi. So we've decided into yobana masohlukane before kube khona omnye owenzakalayo okanye owenzakaliswa owenzakalisa omnye. But since isithi abantu abatshatileyo we feel into yobana lo mtshato ngowenu, so we don't need to explain ebantwaneni, of which that is wrong. Then abantwana will tend to go out bayofuna ke ngoku abantu abazoba attached kubo. Ufumanise into yobana ke Castero nawe mphulaphuli at a very early age, 13 years, 11 to 13 years, abantwana sebenama boyfriend because they don't actually get olathando ebekade belifumana previously kubazali babo. Remember, lo mntana mos ukhulele kula setup kukho umama notata. Then now ukhuliswa ngumama, umama kwayena o-traumatized, umama kwayena o-victimized because honestly, into ye-divorce, it's a trauma on its own. Into ye-divorce iyaba-victimize abantu emotionally. So umntu ke ngoku othi go through i-divorce in the process, uthatha abantwana ababeke at stake, ufumanise into yobana une-anger issues angakwazi ukudila nazo azikhuphele ke ngoku kwaba bantwana. So umntana aphele eyofuna ke ngoku umntu azawubhilonga kuye somewhere because ukukhona la void imisishekayo in between because there's one party engekhoyo ebomini bakhe either umama okanye utata whatever way i-divorce eye yaphuma kuyo. Okwesithathu, umntana we-divorce okanye we-divorces uba ne-problem with anxiety and i-depression. Guys, we always talk about i-depression ebantwaneni. I once made an example yabantwana abane depression. Umntana one depression napha esikolweni uyabonakala because uhleli nje une anger, uhleli nje ku isolation, uhleli nje na ufilisha withdrawn. As a result aka perform eklasini okanye aphele efuna uba overprotective of herself okanye of himself to a point where azovela ke ngoku atshintshe to become a bully. Because ngoku ufilisha into yobana whatever into eyenzekileyo between abazali bakhe he or she needs to defend or to protect yena aphele ke ngoku eba yibhuli and ke ngoku loo nto leyo yenziwa yintoni yi-depression and anxiety. Abantwana ke Castero abaye babe nengxaki ne-divorce okanye ii-ages eziye zibe affected kakhulu kule nto ye-divorce sinothisa kakhulu phaa ku-age 11 i-most yabo they are the most vulnerable children because kula age bebemele uba basanikwa olathando labazali bobabini and ke ngoku uthi awungalufumani olathando ufumanise into yobana noba uyadlala nabanye abantwana uhleli nje ukwi-isolation. Kukho le nto intsha ke ngoku andizawuthi intsha ke because kule xesha lethu yayingekho abantwana esikolweni kukho laa nto kuthiwa kuxoxisa. Ootishara ke bayiphikisha kakhulu phaya abantwana abavulnerable nabane-anxiety okanye abadepressed through i-divorce because umntana uhleli nje uyaxoxisa. Okwakuxoxisa ke ngoku usuke ethetha le nto lapha kuye ngaphakathi okanye expressa the way afila ngayo the way izinto ezingayo ekhayeni. So I've got so much cases ke ezabantwana hence ndithe mandize apha namhlanje ndizothetha ngayo and again i-emotional trauma guys yenye yezinto that we need to look at xa sijonga abantwana abane-parents abakwi-process ezikwi-process ye-divorce. I-emotional trauma ke umntana uyibonakalisa ngeendlela ezininzi. Kukhona bantwana bavele bathrowa ii-tantrums out of nowhere phofu ezawuthrowa ii-tantrums ebantwini abarongo because udinga i-attention but akayifumani. Khumbula ke msasazi nawe mzali okwidivorce okanye ocinga uba kwidivorce lo mntana uzambeka kwesi stage sobana ngoku makakwazi ukuadressa indaba yedivorce angazange wadibana nayo before engazange watshata engazange wathini. Now wena ngoku ufisha into yobana maniphume emtshatweni awukhange umpreperishe emotionally khange umpreperishe psychologically khange umpreperishe mentally so ithetha ukuthi ke ngoku laa mntana uzaba vulnerable emotionally aphele ke ngoku etrowa ii-tantrums ufumanise ubana uba mhlawumbi kuthiwa ngebreki kuyaphunywa ngebreki kuyotyiwa ngabanye abantwana yena uhleli eklasini then mhlawumbi omnye umntana uzobuza ubana hayi kwena kutheni ungaphumi ngebreki avele abe nomsindo angathi angazibethekisa naphantsi azijule alile akenziwanga nto is because ukhona le nto ilapha ngaphakathi angakwazi ukuyisolva yena ngokwakhe yena ukube benawo amandla nepower okanye the potential ngeke abahlalise phantsi abazali bakhe ababuze into yobana kwenzeka ntoni am I the cause because we have noticed ke Castero nawe mzali okwiprocess ye-divorce into yobana abantwana abaninzi that their parents are going through i-divorce baphela bebazi-victims because they think and feel ukuba mhlawumbi ndingunobangela yintoni ebangela uba ndithethe ngolu hlobo into ebangela uba ndithethe ngolu hlobo mosi xa kuxatyanwa bakhona abantwana balapha then if there is a problem or there's a misunderstanding between thina sobabini i-information eninzi ndizayifumana through abantwana because andithethi mos notatakho andithethi nomama wabo so abantwana ngoku baphela ke ngoku bebazi-victims because they've caught themselves in the middle of into abangayaziyo ufumanise ubana Castero uba umntana uhambile uhambe nawe as utata wakhe Whatever beniyenza emini nomntana wam uzawufuneka xa ebuya in the afternoon, ndiyazile mna, ndiyazi kanjani, ndiyazi through yena. So inoba ifike yenze ntoni laa nto emntaneni, what damage does it cause? Asiyicingi ke, but because ndifuna le information, so I'm going to use umntanam uba hamba mntanam, ndifuna ubona uba wenza ntoni apha emini njengoba esithi masohlukane. Uyayibona, obviously xa nisohlukana mos umntu uzawuba khona izinto zakhe ezi-personal ke ngoku ezingafuni wena azawuzenza, but unfortunately uzawuzenza ke ngoku ehamba nomntana. Ndicela bazali, singabasebenzisi abantwana as ii-tools to fight ii-battles zethu. Mandisela manzi.
Sisamamele ngomdla. Mamugqobhoka, well, siyafuna ke utshekisha apha kumcimbi obanga ithini ke ngoku i-responsibility yabazali bohlukanayo okanye badivosayo ukwenzela uba ngaba le nto ingachaphazela abantwana. Kumele ithini ixanduva kuyo yonke le nto?
All right. Thank you so much, Castelo, ngalo mbuzo ubaluleke kakhulu and bendizawuza nawo.
Yes.
I strongly suggest njengomama uGqobhoka into ethi if lo mtshato awusebenzi, andizokwazi ukuthi hotspot ii-feelings zomntu okwi-relationship naye okanye zomyeni wakhe. If ayisebenzi i-relationship, I strongly suggest into yobana we must part ways, but we need to look at ii-consequences ezindiza nazo zobana ziba-afektha kanjani abantwana. Kwanina zi-parents, before you decide and feel into yobana ninida ukuya kwi-divorce, khake niqale niyofuna i-therapist ezawunihlala nani phantsi inibonise into yobana i-divorce ihamba kule line nakule line nakule line nakule line. And again, abantwana nabo ndiyathanda into yobana xa sidicide into yobana we are going to part ways notata uGqobhoka, make sibase bofumana ukolulekwa engqondweni into yobana mamelani ke abantwana bam, izinto zizawutshintsha ngoku, ii-roles and responsibilities zizawutshintsha. Mhlawumbi i-court will decide into yobana abantwana because of i-age maba i-grant baba grantwe umama grantwe i-access yabantwana. So it means ke ngoku utata mhlawumbi uzawuvisitha xa efuna ubona abantwana okanye abantwana bazawuvisitha. Ziinto ke ngoku ekufuneka kuhlelwe phantsi nabantwana bezixelele into yobana izinto zizawutshintsha. Le nto sithi yi-transition. I-transition ke yiprocess ekufuneka siyazile into yobana it's even gonna take time uba bayiaccepte, and some of abantwana bayiaccepte tu indaba yedivorce ebazalini in as much as ba sebezile baziswa kuthi for i-counseling but baphele bengayiaccepti. I remember I once had a case apho i-divorce yayise iqhubile umama wagrantwa i-access of abantwana. Then there's this little child ohleli nje esithi mama ndifuna utata. Uthi ke ngokumama hamba kaloku uyohlala notata kule ndawo ahleli kuyo, uthi no mama ndifuna utata apha. To me it proves into yobana laa mntana was not prepared psychologically into yobana izinto zizawutshintsha umama kazuba sahlala notata. So it means ke ngoku indlela besikade sisenza ngayo apha endlini ayizufana. Andani uba ndikuphendule namsasazi.
Undiphendulile mamqobhoka, injalo njoku iyavakala. Okay, omnye umbuzo ke ngoku apha ebantwaneni, undivile ke umcimbi wecounseling uba ngaba kumele xa kuthathwe eso sigqibo kuhanjwe kwi-counseling khona ukuze nabantwana aba bazocacelwa. Ndizivile ke neento zibalulayo uba ngaba ziye zibabethe njani okanye umntana imchaphazele njani le nto. So ke ngoku umntana xa ye wasithatha isigqibo ke ngoku yena ukuba ngaba okay uyadivosa mama notata but ke mna ke ndifuna uhlala notata, laa nto imbulala njani ke ngoku umntwana kumcimbi ukuba ngaba ufumaniseke uba ngaba umama uvimba umntana i-access kutatakhe afake iingxaki zakhe okanye iingxaki zabo zedivorce zibe kanti zichaphazela nabantwana aba, iye ihambe njani umcimbi njani?
Okay, thank you so much, Castelo. Okokuqala nje, once umntana athatha i-decision, it means lo mntana sele e-over age because e-court siye sithi if umntana u-less than 11, 13 asikwazi ukumnika utata i-access yomntana. But because ngoku abantwana sele bebadala kule case utshoyo intobana umntana udecide intobana ufuna uyohlala notata, hence bendisithi ke Castelo, we need not to fight ii-battles zethu okanye ii-disputes zethu sisebenzise abantwana. Umntana xa edecidile ufuna uyohlala kwelo cala afuna uhlala kulo, if uyadecida even napha ye-court, in as much as uba umama ezayigrawundwa okanye utata ezayigrawundwa i-access ubana makahlale nabantwana, akufunekanga kubekho ozawuvala ukuba omnye angababoni abantwana because kaloku abantwana ngabethu. Yile nto ke ngoku Castelo iye yenze ke ngoku i-anxiety, yenze i-depression, yenze into yobana abantwana baluze i-attachment because kaloku khange bapreperishwe. Even though abantwana sekuthiwa mhlawumbi umntana uzithathele i-decision uba yena ufuna uyohlala kutata, kufuneka apreperishwe into yobana in as much as ke mntanam udecidile uba wena ufuna uyohlala notata wakho, umama will remain umama wakho. Any bom umama wakho okanye utata wakho asabuphila after divorce has got nothing to do with you.
Alright, njalo ke mphulaphula evukani community radio sekolo imizuzu ephakwemihlanu phambi koba sibe kanti umama uqobhoka siza kumkhulula pha. Nawe ke ndiyafuna ukunika inyweba yokuba ngabe ukuba ngabe ukhona lo mbuzo unganibhalela pha kuwhatsapp kwa 0738491740 0738491740 ngenjalo ushiye ushicilelo lwakho mphulaphula. Well, umama uqobhoka, ndiyafuna ke ngoku hleze bakhona abantwana abaphulaphuleyo ngeli xesha abazali babo abakwiprocess ye-divorce okanye abazali babo badivorsa but abakayamkeli loo nto. Ungathini ebantwaneni ukuba ngabo baxelele uba ngaba khayiziyamkeleni le nto ngoba ziimeko ezithile, abantwana bangakhopha njani nomcimbi wedivorce yabazali babo?
All right. Mandiqale ndigqibezele apha Castelo, ndizawuphendula lo mbuzo wakho. Mandiqale ndigqibezele apha into yobana izinto eziye zenzeke ke kule process yobana abantwana kudicayidiwe ikhothi iye yarulisha uba abantwana bazaya kubani. Kuba khona laa nto kuthiwa abantwana bawitnessa a fear of tension because kaloku ngoku funeka bedicayidile either umama or utata. So yenye yezinto abaye baphele abantwana bezi-experiensa and ke ngokuba khona i-chaos in terms of istability uba are we going to survive with umama because bayazazi mos ii-weaknesses kamama and ithi mos xa kuliwa siyathetha phambi kwabantwana. So abantwana bayayazi into yobana umama is not financially stable, so it means if sithatha icala likamama it means we are going to suffer, so let's rather take icala likatata. Babe beyazi into yobana bayela kwela cala katata for the benefit uba bazofumana whatever bayifunayo. Bazali, xa senidecidile into yobana niyalwa niyaphuma emtshatweni okanye ndidecide into yobana izinto zenu azinisebenzeli, ndicela abantwana zingaba-affekthi. If uyazazi uba wena as utata okanye as umama you were responsible for paying whatever that you were paying for abantwana, keep doing that. Mayingaba-affekthi abantwana to avoid laa nto yala instability bendithetha ngayo kuqala. Okwesibini, ibe yi-fear of abandonment. Ngoku ndifuneka ndiphumile apha endlini ndiyohlala nomama, utata is he going to abandon me okanye umama is she going to abandon me xa ndihamba ndiyohlala notata? Zezinto ke kufuneka sibalungisile abantwana sibaxelele into yobana look mntanam, zizinto ezi ezenzekayo and unfortunately xa iphelile into ibedibanisa abazali bakho there's nothing thina we can do to dibanisa bona, but ke ngoku what is important is to ba umntu kwenzeke ngolu hlobo afuna ngalo for peace sake and nani nizophila ubomi benu normal. Okwesithathu, it's a fear of not being good enough to be loved. Abantwana ke ngoba phela bezisola into yobana inoba mhlawumbi kuba umama ebone uba ndithandwa kakhulu ngutata ufile intimidated waqonda uba makahlukane nam not knowing into yobana zikhona izizathu zabo. So bazali, yibani transparent xa senidicayidile into yobana niyaphuma emtshatweni, nibaxelele into yobana siyaphuma because of ABCD. It doesn't matter uba i-age ithini yabantwana but abantwana kufuneka beyazile inyani. Ukhumbule mos uba bendithe at the age of 11 abantwana baba-vulnerable especially abathi go through i-process ye-divorce. To me,
yes,
it says if abantwana bakule process abazali bakwi-process ye-divorce at any age abantwana are vulnerable. Nditsho mna abantwana badala o-18 years become vulnerable. So let's avoid izinto ezawuphela zibeka abantwana bethu at stake. Sinengxaki yabantwana abahlala ezitratweni ngoku not because abantwana banamakhaya but because ezinye zee-cases is this one esithetha ngayo that they couldn't survive indaba ye-separation okanye indaba ye-divorce. Aqonda umntana I can't choose because aba bazali ngabam bobabini ndiyabafuna bobabini, so let me rather go ndiyohlala esitratweni because andikwazi ukuyimela le tension nale chaos ikhoyo apha endlini. So unfortunately abantwana abakwazi ke ngoku ukuhlala phantsi badibanise abantwana. Abazali babo bendisezayaza kuyo ke Castelo le question yakho but let me quickly rush to effects ze divorce ebantwaneni. Academically iyaba-affecta abantwana, ufumanise uba ke ngoku umntana in terms of i-progress esikolweni or in terms of i-performance esikolweni uyadropa. omnye mhlambi umntana esikolweni kuthi kuhleliwe eklasini yena aphume ayohlala ngaphandle because ufeyisa namhlambi no lady teacher abe ingumama wakhe lo ane problem naye, so the lady teacher ome phambi kwakhe akakwazi ukumelana naye atisandi bana makaphume ohlala ebathroom because une anger towards umntu ongumama because umntu ongumama ngulo umenze wafila vulnerable okanye nguse otitshayo, then afile into yobana I can't stand use because use uneza characters zikatata, so when I look at use he resembles utata, so I don't want to see I can't stand utata, so iphele ke ngoku loo nto im affecta academically to i disruption in terms of behavior aphele ke ngoku umntana eyozingena eyongena kwi substance because uzama ukucima le nto anayo engqondweni uzama ukuyicinga le nto bana ndingenza kanjani nakanene ukuze babuye bazohlala kunye abazali bam, aphele ke ngoku engabina solution i-solution uba makabe involved okanye abe engaged kwi-drugs. 3, i-depressed mood. Mzali, khakuyinothise into ye-change of behavior emntaneni because abantwana bethu they can change it behavior drastically. Senditsho ke nakuloo mzali ocinga uba uzawuthi go through i-divorce okanye ufinish into yobana makaqalise i-process ye-divorce akacingi into yobana okay if ndiyayenza le process what impact am I causing or what damage am I causing ebantwaneni xa ndidicide ukwenza ngolo hlobo. Yeah, let me wait for you Castelo, then ndizogqibezela.
All right, I know. Oh, ngaqhuba mama uQoboka ngoba kabikho nomuntu ongenileyo sithamamele qhuba mama.
All right. Abantwana ke aba nelishwa lobana abazali babo babe baya divorce. Ba reacta ngendlela as different. One.
Okay.
Omnye umntana would feel into bana ikhona into rongo endiyenzileyo, sorry, would feel into bana ikhona into erongo endiyenzileyo. Ubuya khumbula apha phambili bendithe xa ndithetha ndathi abazali mhlawumbi ngelinye ixesha basebenzisa abantwana as ii-tools to fight their battles ukulwa nee-partners zabo not knowing into yobana ubeka umntana kwistage apho angazuyazi into yobana yintoni kakuhle kakuhle le ndiyenzileyo eyenze into yobana abazali bam babe bayaxabana. 2, njengoba benditsho into yobana they feel used because kaloku if utata uthathe umntana mhlawumbi athi umthatha i-court idecide into yobana umntana uzohlala kumama then umthatha amthathe for i-weekend, the out weekend umntana angekhoyo umama uyapenika okanye unika umntana ifowuni uba uzorekhode everything eyenzekayo kuloo ndawo uzawube kuyo. What damage are you causing emntaneni ngeli xesha umenzisa yonke le exercise, uyayibona ne?
Mama Qoboka,
okwesithathu umntana ufilish into yobana is there anything that I can do to bring them back together, uyayibona? So uhleli nje umntana ke ngoku ingqondo yakhe is working hard uzama ukucinga okanye uzama uthi come up with iindlela anozisebenzisa in bringing them together. Uba uyakhumbula bendike ndathi pha phambili kukhona umntana wakhe wathi ufuna umama wakhe ufuna utata wakhe, it means laa mntana wayeyindlela azama into yobana mabaphinde baconnecte because she was not prepared uba abazali bazawudivorsa and these are the things eziza kwenzeka abazali xa bedivorsa. Lastly, laa nto yobana abantwana bafila vulnerable ibenza into yobana abantwana babe emotionally damaged babe psychologically damaged and aphele ke ngoku umntana esenza izinto ezi-uncalled for, like for instance umntana one-13 years uzohamba ayoshuga deda uCastero because efuna that sense of belonging efuna umntu ozawuvala la esaa space sikatata uyabona because laa mntana ebesadinga utata ozama nemthatha xa ebuya esikolweni ambeke esifubeni abuze how was your day but utata akekho and then ngoku umntana ufila into yobana ngoku ndiyi-victim yobana abazali bam babe bayohlukana. Thank you so much.
All right, bakhona ke bebedanyaza pha ngelixa ubuthetha buya ke mphulaphule 0738491740 0738491740 mithathu imizuzu shekileyo phambi koba sibe kanti siyamkhulula umama uQobo khumbule phaa ngentsimbi yeshumi elinanye sawube sikhawulela unondaba wethu azofumana azosinika iindaba ngobunjaqo bazo. Well, mama uQobo mandukunike ukonklude sizokuyivala ngoba kuyacaca uba ngaba abekho abakhoyo ngoku.
All right. Thank you so much, Msasazi. Xa ndizayivala ndicela ukunika i-warning to abazali. Let's not take this for granted. Let's not take abantwana bethu for granted. Abantwana bethu bazi victims zezinto zethu okanye ze mistakes zethu. So let's not allow into yobana abantwana bethu babe zi victims ze mistakes zethu. Whatever into that you guys are going through, khake nidile nayo in a proper manner, but please engage abantwana with decisions zenu. Nditsho mna sekuthiwa ke ngoku kuyavanwa that in normal setting. If we feel into yobana we are going to buy imoto, sithi singabazali bomntana, but we need to involve abantwana, guys, into yobana masithenge imoto, sizawufaka le nemoto, and then this is the car that we need to buy, into emandi most leyo, but we need to engage abantwana bethu kwizinto zonke kwi-up and running zee-families zethu. Into ye-counseling ke bethunani is very important, but thina we tend to take it light. Into ye-counseling is very much important because kukulungisa ingqondo yomntu. Obviously, once kube khona into e-shocking, umhlawumbi umntu ayivayo akanye experiment leyo uyadinga into bana la mntu athi go through e-counseling. Sikhona ke singomama uQoboka to render those services. In closing, umama uQoboka ke is a private social worker esebenzela apha enumber 18 Ebden Street opposite to Protea Spa kwa Dr. Charity. We do take medical aids and we also cater e-cash patients. Thank you so much. And umntu xa esiza kwamama uQoboka uyabhukisha afumane islot sakhe enze nge-appointment, and i-appointment is an hour long session.
Kasi mama uQoboka siyabulela ngexesha lakho.
Thank you so much.
Right, mazimbambe njalo ke umama uQoboka kweliya icala lingaphaya mphulaphula evukani community.